Bunyoni we, bunyoni we, amaraso y'Abarundi arahuma. Bunyoni we, bunyoni we, amaraso y'Abarundi arahuma. Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira ku isheni ya YouTube Urugendo News ikaze na karibu. Ntangiye ndirimba, hariho umuntu yabyaye umwana wacu acamwita ngo Nseka Mbabaye. Nubwo mba ndirimbye ntibisigura ko mba nezerewe, ariko mugabo nibisanzwe byose biri kumwe. Nje muri ya nkuru y'urubanza rwa Bunyoni, burya urubanza rwa Bunyoni nkuko nibabwiye tuzokuma tugenda episode n'ubu ntirurahera ubuhoho. Reka nababwire ngo haje agahebuza. Ino nkuru vrema utagumije umutima ntiyoroshe no gutahura, ntibiza kukorohera. Uyu munsi turi genekerezo rya gatandatu, ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na kane. Umunyororo wo guherayo. Bunyoni ti wanguha, hariho abandi nkeneye ko baza gufungwa. Ibyo twarabirenganye. Bunyoni umupfumu, nkeneye ko muzanira umupfumu. Umupfumu barase kumuzana, ibyo twarabirenganye. Uyu munsi hagezwe hiki nyuma yo kumufatira ibihano, bakamubwira yuko ataburenganzira na bumwe afise ku mitungo yiwe yari nyingo ya Sentare. Uyu munsi hadutse ikindi kintu gishasha. Nubwo Sentare yari yafashe zingingo yaracanduza amafaranga mu butunzi bwiwe, no kuvuga amazi apangishije Cakirimba, amazi yo mu Kabondo, muri Rohero n'ahandi hatandukanye. Yari yarashizeho timu imwanduriza amafaranga ikamufasha kugira ngo abeho mu ibohero, murazi ko ntafunzwe nk'abandi, murabyumva. Ibi rero uyu munsi byose navuga ko biburijwemo, kubera ko ngo basanze yagumanye inguvu n'ubundi ashobora gutoroka akoresheje amafaranga. Ikintu bita kumukonyakonya nico uyu munsi Evariste Ndayishimiye yashize mu ngiro mu buryo yacyapiritsemo. Hano rero mu ntunge tuduge idonido ku nkuru nabatunganirije uyu munsi. No kuvuga yuko gushika umunsi umuryango wa General Arengiyome Bunyoni watswe uburenganzira bwo gutoza amafaranga y'amazu ibahora bapangishije kuva General Arengiyome Bunyoni afungwa no kuva afatiwe ibihano gushika uyu munsi. Twihuse kugira ngo tugende neza step by step. Kuva General Arengiyome Bunyoni ahagaritswe, amatungo yiwe yose agafatwa n'ubutungane, amakonte ya General Arengiyome Bunyoni n'umukanyizi wiwe azwi ku izina rya Hyacinthe, niyo nkuru yose yarafashwe. Amafaranga no kuvuga ngo ari mu banke nta bubasha yoyo bari bakiyafise ko. Hari amakuru avugwa ko bakeneye amafaranga yo kubafasha makeya, hari ukuntu ngo babisaba bakabafasha, bakabaha ayo mafaranga makeya yo kubafasha mugabo amakonte ntibari ntibayasuiva. Ibi byose rero nubwo hari bitanditswe hano, ibitanditswe mu rwandiko mugabo byose byahagaritswe. None hagiye gukurikira iki? Ariko reka mbanze ndababwira ukuntu byari byifashe. Ni kuvuga ko umuryango rero wa General Arengiyome Bunyoni warusigaye ubeshejweho n'amafaranga batoza ku mpango canka amazu y'umuryango bapangishije mu makarate yakomakomeye nk'akarorero muri mu Kabondo, mu Kinindo, mbere n'ahandi, n'andi mafaranga atari make ya mbere yasa nuko ngo ari menshi yava ku ivuriro rya General Arengiyome Bunyoni riri ku Muzinda. Aya mafaranga yose yava mu mpangu za Kibenga, Kinindo, Muzinda n'ahandi kumbure tutazi. Aya yose aho bashoboye kumenya General Bunyoni yari afise impangu n'amazu bigafatwa, ibi byose byahagaritswe gushika uyu munsi. None General Bunyoni agiye kubaho gute? Mu ncamake nabwiye impamvu babihagaritse, ariko reka tubandanye tuduge ido nido. Nubwo biruko rero ivyo byose navyo nyene uyu munsi urumva ko byahagaritswe, muri nondwi nta na kimwe asigaye afise ko ububasha. Mu butungane Parque General de la République iherutse gusinyisha abapangayi ba General Arengiyome Bunyoni bari mu mpangu zitatu ziri mwaya makaratine babwiye reka ndayabibutse Kabondo nabari bari mu Kabondo mu muri zo nzu no kuvuga yuko amafaranga yose bazashira kuri konte ya parke abapangayi bari basanzwe batanga amafaranga donc akayaha umuntu ubunyoni yashinze nko tujye kuvyumva hano imbere ubagiye kuzibashira kuri konte ya parike iyi ni konte iri muri banki nkuru y'igihugu cyo Burundi BRB twihuse iryo tegeko ryahawe kandi ivuriro rya General Aregiome Bunyoni riri kumuzinda murahabana na hafi igisagara cya Bujumbura byase kure cyane ahari mu ntara ya Bubanza kugeza uyu munsi rero kwirigenekerezo rya gatandatu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane umuryango wa General Aregiome Bunyoni wari ufise umuntu ajejwe gukurikirana izi mpangu zose mbere harimo n'iri vuriro rya General Aregiome Bunyoni hanyuma kanduzi noti izo noti akaca zizana akazihereza Madame Yasente hanyuma akabona gutunga General Bunyoni mu kumugemurira mu kumwitaho n'ibindi intumbero rero ngo bashaka yuko General Aregiome Bunyoni akena akabura ibyarya akarya igikomando iyo ni mvugo igikomando nyine mucamo byumva igikomando ni ubugari burimo ibifu ibiharage bikumbagaje mu isafuriya intete zibiri naho nyene ngo diabete banze imunahure niyo ntumbero bafise iruhande yuko twumvise ko bashaka nuko umuryango utamugemurira hanyuma bakamugemurira bobo abashaka kumuhereza ibihuriko uyu munsi kugira ngo bamwikure ko uyu munsi basanze bijye bintu bakoreye umukobwa wa Bunyoni kwibohero byo kumubwira ngo mwana wa mama kuri impuzu zose tugusope impuzu tuzisope mbere no kumubiri wawe tuhasope abantu benshi baravyamirije ariko nyene no mu butungane bararabati bintu nakamara amaza burya umukobwa wa General kandi kameme umuntu aje kuraba umuntu afunzwe hari ukuntu basopa barafise tester for example tester udashobora kunyiza ikintu biba kinyegeje bakoza ku muntu ikerekana ibinyegeje iriya tester bashobora kuyikoresha kugira ngo umuntu amusope yambaye impuzu ibiro ntivyabaye ku mukobwa wa Bunyoni aho twababwira yuko bafashe ingingo yo kumbwira ngo kuri impuzu ajye muri ese zose niyo munsi no kumubiri wawe abakobwa bahasope twaravuze byiji ibisinda bigaruka ko uyu munsi rero babonye bijya bintu akamara amaza bashavuga ati okay reka tumufatire ingingo ahubwo zizotuma buri cyo amugemurira ibimodoka byo barabifashe ibizo byo barabifashe sinzi nijya babamwe mu gaseke buye ko bayifashe nimba batayifashe ubwo turava dusanga ya sente aciye yigurisha kumbora ronka yaziraga aragemurira Bunyoni ahandi hoho cye ndabona ko ibintu byamaze kuba nabi umuntu nge rero nari ndandiriye ntarabagira ku muzi n'umuzi ngo ndabahe inkuru yose uko imeze itari kwivumbi ariko nkiri ngaha mbanze nibutse abantu mu nkuru kira nshuti zanje nimba unkurikira utakoze sabone utiyandikishije vraiment je ndavyumva none wowe wabujwe n'iki ko ngaha tuguha amakuru atari kwivumbi ko ikituraje ishinga ari kugira ngo uronke amakuru atari kwivumbi mu nyuma ukaza kumbwira nsanze inbox ngo mpereze amakuru atari kwivumbi kandi naye yabahaye ngaha ukanka kuyumviriza kubera iki ntiwe yabonye kuko utakoze sabone gukora sabone rero ufite ndajyana watukura rimwe ntusubira hari abantu bambwiye ngo nguma nkora ngo sabone buri munsi ukoze sabone ejo gasubira ubuyikuye ko ubonye ukoze ko sabone hagahinduka ugakora ku nkengero ukabona ijya kengerika kikijwe n'utuntu tubiri ubuhejeje forever ntusubira reka rije tubandanye ibi bikozwe mu gihe urubanza uyu mu General Aregiome Bunyoni rutarasomwa abantu banje ngo sentare yemeze ko Bunyoni yagiriwe ibyaha yarezwe na parike nimba mwanyumvise neza izi ngingo zose bafashe bazifashe sentare tarasoma urubanza sentare ntayinyuzwa mu gisata cayo yungururizo ngo parike yemeze yuko
generali arengiyomo binyoni yagiriwe ni ibyaha kubera yuko murazi ko ejo bundi yaburanye akaniregura akanasaba abandi bantu bashobora kuza gufungwa cyangwa bakabazwa ibyo yagirizwa nubwo nyina ari ibintu byaburanywe mwibanga bikozwe kandi na parke kandi urubanza ruri mu minwe y'abacamanza abasesenguzi harimo aba haranira agateka kazi na muntu societe civile bati iki ni kimenyetso kurubanza gwaciwe imbere yuko abacamanza banagumviriza hano rero murantunga nkuko twama tubaha amakuru atari kwivumbi ngomba ndabazanire ijambo rikomeye cyane umwe mu baharanira agateka kazi na muntu yaciye ashira hanze aravuga kimwe nk'akarorero canke akamaramaza mu bikorwa n'abategetsi base NDDFDD bibagiye ejo habo nkuko nanje ndamanda bivuga ati iyo dukora ibintu twibuke ko dufise abana dufise n'abana bazovyara ntituze dusige iteri ibi twibuke ko uyu munsi umwana wandadaye n'umwana wa Gwagasore ntibavugwa co kimwe n'abagiye bagirizwa mabi mabi bakoreye abarundi abaramukijwe Burundi ni beshi ariko ntihabuzwe ntihabuze abuzwi nawe abuzi nawe ubwawe uyu munsi abana babo bagenda barabundabunda kubera yuko abavyeyi babo bakoza mabi bamwe banashaka bakanapfa ntibaza gushingurwa mu Burundi kubera ko ari amakosa abagirizwa bakoze bino rero ntibize batangaza rimwe bona nabahari uyu munsi babaye abagwagahinga mu minsi zoza ibi sindababesha gusa nyene muzovuga ngo naravugishijwe reka nce nihuta umwe mu baharanira agati hakazi na muntu ati ishure ryananiye abanyepolitike mu Burundi niri ngomba ndababwire numwe mu baharanira agati hakazi na muntu ari na murati muri 2013 igihe umugwi CNTB wasohora umujyango wa Juste Nyakabeto mu Ngagara hari ijambo nabwiye abategetsi ba CNDD-FDD muri 2019 igihe ubutegetsi bwa president Nkurunziza bwariko burafata amazu yabo bwagiriza ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 iryo jambo ati nararisubiyemo ubugira kandi jewe nanje ndi mu bantu bafatiwe amazu uyu ni uharanira agateka kazi na muntu ati amazu yacu yarafashwe atanu rubanza gwari gwashingishijwe muri sentare generale aregiyome bunyoni ubwiwe yari mu bafatize ngingo zo kutunganya canke gushiraho umugambi wo kutunyaga amatungo yacu atakinya bino mbere babikora atano kwiyumvira kazoza ku miryango yacu canke yabo kuko imiryango ya iruhande y'imiryango yacu nawe uratunyaze n'ivya gushikira nawe umuryango wawe gute bakabikora atano kurindira ko habaho imanza murazi ko CNDD-FDD itwarira ku izosi mbe nk'uyu aharanira agateka kazi na muntu ariko aravuga ati je barantoteje ndabibutse ko ndiko ndabaha ijambo rikomeye ry'umwe mu banyazwa amazu ngo bari mu batunganije imyiyerekano canke kugumura abene gihugu mu mwaka w'2015 mu kwiyamiriza ikiringo ca Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko nk'uko na sentare ya EAC yaciye banze kavuga ati abo mu vyagiriza ni mubereshe mwari mu mafuti reka twihute akomeza avuga ati ubutegetsi bwari bwumva ikiburajishinga ari nduguriye twa mugina ukudukomesha nduga yitwa mugina baduhashe batwaka ivyacu duheriyo twagiye babigurishe. Akomeza avuga ati General Bunyoni yari mu bumva ko kudukorera ibyo ari kutwereka ko ubutegetsi bw'u Burundi bwabo barongoye ubukomeye ihibambewe. Today is me, tomorrow is someone. Uyu munsi ni jewe, ejo ni wewe. Uyu munsi Bunyoni uruzi rumwuzuriye ko mugakana ko niyongereye ko da. Reka tubandanye. Yakomeje avuga ati nagize nti ndugure twa mugina. Mwabategetse ba CNDD-FDD. Mwabihangange mwe by'abagenerali. Muriko murihenda cyane. Uburenganzira bwo gutunga ibyawe ugatunganirwa mu gihugu cyawe ugatunganirwa mu byawe n'umubaho utabangamiwe. Hano rero muriko muratunyaga ariko mubikora mwibagiye ko ari mwebwe mutunze byinshi kuruta twebwe. Ubu burenganzira ni mwabwica intwaro yose ikama ishobora kunyaga abo yanka. Ni mwebwe ba mbere muzohahombera cyane ni mwaje gwako uku mutunyaze ibyacu kugikenye niko natwe niko namwe murantunga muzonyagwa ibyanyu kugikenye muri kazoza in the future. Hano rero mwakuri ishuri inshuti zanje mwari mukwiye kubaka ubutungane bwubahiriza amatungo y'umuntu kurusha ubutungane ubuyahungabanya ndoga yitwa mugina. He kino cyumviro kirakomeye. Hano novuga ngo ndari gusubije ko kandi ndaguhamije none ntamuhamije. Akomeza avuga ati mugihe ariko ndavuga ayo majambo niswe umwansi w'igihugu yamavuga ibintu bibi gusa. Ngibi rero ivyo navuze bihereye kuri mutama wa kabiri ariwe uwari igihangange gikuru hamwe havuye President Petero Nkurunziza mwese murazi ko ariwe yari kizigenza yafatwa nk'imana mu base MDD-FDD. Akomeza avuga ati reka ndangize nabwira ko wa mugani today is me, tomorrow is someone. Uyu munsi ni jewe ejo ni wewe. Ati uyu munsi rero ni General Guillaume Bunyoni ariko ejo ni Evariste Ndayishimiye. General Major Evariste Ndayishimiye nuko nyamuntu aguma avuga avuga ati mu Burundi bwuno munsi umuntu ariko ari hamazu n'amatongo ku rugero ruteye ubwoba ni President Evariste Ndayishimiye kubera ko agifise inguvu arabikora bose bakanuma mbere bamwe bakamukomera mashi. Mwaravyumvise ngo abarundi turahaze ngo mwikomera mashi ko duhaze ngo bakonye mashi ngo barahaze bongo baraguhenda hajya nibahaze none n'umukuru w'igihugu bavuga ngo koma amashingi urahaze bakabara gukoma amashi yakashareka. Hey reka nibandandirize. Akomeza avuga ati iyo ariko aratwereka amahegitari y'amatongo n'amararo afise mu gihugu cyose ubu ari perezida aragura amazu agerekeranye abarundi bakigira abatabibona. Reka nongeremo kandi ati nkuko General Guillaume Bunyoni yabikora uyu mushinga ntakomeza avuga ati Reveriano ndi kuri yo prime niyo ngabo Jereve ndirakobuca nibo bakurikira mu bategetsi bafise amatungo y'umurengera. Mwebwe mwabategetsi mwe murigarurira bimwe mu bisata by'ubutunzi kugeza naho muja gusita n'umwene gihugu mutoya hariya mucaro mukamwaka n'agatongo yifitiye atabarundi rero ntimubabone bigira abatabizi canke abatabibona barabibona mubona barundi banumye mukibaza ko batabibona ivyo muriko murakora byose barabibona arangiza avuga ati ndogure twa mugina murarundarundanya mukomeze murundarundanye ntacyo mvuze agacayo gara twa mugina iyi nzigo mwubakiye ko politike izo bagaruka ko mwese uko mwanyaze amatungo n'amatongo n'imiduga ya general arenge yo mebunyoni niko namwe bizobagendera ntimumunyaze ngo mushaka gukosora amakosa umukora mwese mubikoze ngo mumukomeshe mumwereke ko asigaye ari ubusa imbokoboko zero ibyo yakoze nibyo namwebwe mubandanije mukora nkuko nabivuze General Bunyoni niyeramire bino jewe kera narayivuze ubwa mbere hanyuma General Ngiyome Bunyoni ambonamwo ubusa agikomeye rero namwebwe niko bizobagendera uyu munsi izo nguvu mufise igeze bazabavuye ko niho muzobona yuko ibi niko ndavuga uyu munsi nari nk'uwere kwa canke nari meze nk'umupfumu ni kibazo c'umwanya gusa ariko ibihe bihibindi ngeje ngaho kuciyumviro n'intahe canke imbono yuko y'imbere yuko ibi byose bishikira Bunyoni murumva yuko ari abantu bari barabihanuye canke bari baravyeretswe cuti zanje mu nkurikira subwa mbere subwa kabiri je ndababwira ati uyu munsi ibintu bikora mu Burundi abategetsi bariko barabikora bagomba boni tonda kubera yuko mu byukuri je namanda bivuga atani byo guhenga mabibayemo burya general Aregiyome Bunyoni nibo mutegetsi asiga yaboneka muri CNDD-FDD abandi bose ni ngweri gweri imbere yuko nkuru nziza yumvira ati reka nshireho uzonyorohereza gukoresha agahitamo mutoya mu bandi General Bunyoni ntibyari kumunanira kumushiraho ariko kubera yuko General Bunyoni yabona mutinya avuga ati je General Bunyoni ni gihangange na nkuru nziza yarabibona sinzo muha amategeko nkuko no yahereza Valisito yavuze ati oya reka mpitemwo Levelier Valisito Changende nuko yabigenjeje aca hitamwo umworohera amupigaho ya mana ati wewe ntuzobona uzobona igihugu cha hajya cha ikanahani ariko ntuzahonyeza kuguru Kanani ntimuzogerayo muzobona n'ivyamwa byaho mugo ntimuzovyamura ntiyabonye kurahira kwa president Petron Evariste Ndayishimiye yari yashizeho oya yapfuye asagaje iminsi mike yangwa arahire birabaye reka ntuvuge ko twakwipfuza ko n'abandi bizobagendera nkuko uwo wanka kenshi ashobora kukubanaho uyu munsi mvuze yuko ubutegetsi bari bwanka opposition bwanka kizigenza gatogwa assassin bangiye kure yuko murabizi ibaze igihe gwasazo baramutswe igihugu reverie ya cortege atakiyifise ndayishimiye atagifise ya cortege cya bintu byivuga ngo abantu turahaze ngo ni mu nkomera amashingo genda zikurima ataki bivuga kubera ko atagise cha cubahiro mushavuga ngo vuze bitari byo none azumira ku butegetsi azumira ku butegetsi mu Burundi mbona abantu bose bagomba gutwara Reverie agomba gutwara ndakugarika agomba gutwara na prime bagomba gutwara burya bucakabiri prime niyo ngabo navuga ati nanje na demissionye mu gisoda ubu nanje ngomba kuba president eba naramuba byase bikunza sindi nga eh nuko bimeze sindi ko ndababesha haraba general hajya bashiririye bavuga ati we uyu muntu tumukureho tuhaje niyo mpamvu mwumva no bavuga ngo dukude tabakeka keka kuko bababize ndazagura ko no kwikina mu kurangiza hamaze imisi ari runtu hari ya muri presidence president ndayishimiye agira gucya tujya no hino guhoya hoya ariko bino turabigarukako nariko nivugira ikintu kijanye n'ukuntu bano bantu nubwo bahari nabo bazohava ikintu kuri ibaze nk'igero z'abahavuye hasigaye hatwara uwundi muntu nkunavuze bizaba byifashe gute ubwo bazosubira bibuke bino tuze tuzana ya majambo bazavuga ngo ngwerega ngo sendede ngo ni igihugu ngo ni igihugu ngo kora motife ngo safisha urumva izamvugo zime zifuye hari imvugo dukuye kuza turakoresha mu nyuma bazigaruye tukazozemanga hariyo nk'imvugo usanga abategetsi ba sendede bakoresha ukamubaza heje kuvuga ati none nk'iyi mvugo igihe utazobukiri mu butegetsi niyo batwara ubu wanyu mama wanje atari uhari muga atari uhari iyi mvugo bayizanye wokumva umva yuko bari imvugo mu byukuri inoze ibyo ntibabyumvira baraje ngaho bakapromoka bakavuga ibintu n'ukuri ukarondera uwo numukuru umugambwe uyu ni perezida uyu ni umunyamabanga uyu ni generale imvugo bakoresha kuvuga ati none zimvugo abuje umuntu mbere numva avugisha ni mvugo ituje ni ndakugarika ko yego nukuri buje muzi mu mvugo generale ndirakubuceye ndakugarika aravuga ijambo akavuga ati ahantu hose uko twaderimese nta bajaji ihonyorayo nta moto ihonyorayo nta kinga ihonyorayo rino jambo yarivuze igerekana delimitation yaho bazore abataximene n'abataxivire batazorenga ngo baje muri vire avuga ati nta numwe ari kuri kurenga ngaha ngo aje muri vire akarivuga atuje buhoro buhoro kandi ryarakoze niyo mpamvu uvuze ati avuga ijambo buhoro buhoro arinoza kandi rigakora niyo mpamvu ndakagaruye ntimugire ngo ndagakuye ahandi kijya gihe yarabivuze kandi yavuze ati murawunywa urarura ariko murawunywa kandi twarawunyoye ubatagisivuro barawunyoye nubu baracyawinovora ababajaji barawunyoye nubu baracyawinovora abamotari barawunyoye kandi baracyawinovora ejo naho twinjiye mu matora baci babwira ati ongera mu bumwe reka tubareke umuti mwanyoye turenze ku isukari turenze ku 10,000 turenze ku amata wa muturura usose hanyuma twongere tubereke yuko twabaye abantu beza gera hamwe mwagera kera hama mu kimu dutoreje ubundi 2025 abamotare abatagisivire ngo umunsi umwe iminsi ibiri iminsi itatu ukwezi kumwe ace bugara kandi ntayizongera guhonyera muri vire abadede ntibakina nagiye mbona ba ejo bundi bahezagira Pierre Caravelle kazihise ngo Pierre Caravelle kazihise ngo Dr Pierre Caravelle kazihise ngo arose ubusa baca muhumananye mu kumukomesha nagiye mbona ho fora maso ngo bantu babandi nibira amajwi gantuze muri 2020 agira ngo ngwe ngo ndashimye ngo burya ngo yakoreye ngo bashima ngo ndashimye cyane ngo yakoreye ngo bashima ibyo ntibabinezwe muba muvanye ko Jacques Kenese byagenze gute pasera imana byagenze gute Jacques bigira imana na bari ari ku muhero hari nabandi bibagiwe kera bagiye bakora ino nkivyo byaheranye n'ujya mwanya nyene rero barisa sigwa ntibiyoroswa abasende DFDD baguha ukwezi kumwe oya so kwezi baguha imyaka 5 shaguha mu ntanga mashinga mateka imyaka 5 inyuma y'indi myaka babakeneye guhenda uwundi bacabazana mushasha weti weja ku ruhande bagacabaza kurabira ahantu burakora akazi k'ubunyezamu ku ruhande bakakugurira yeboyebo zimwe zifite ipeseri ingana gucya kubera abona yuko ibirato bizohengama n'ingoga bagaca bagenda mu mangazini bakurondera yeboyebo imwe ifite ipeseri ingana gucya bakayiterako n'itaro ipine y'imodoka bagaca biguha ati ambariye genda murabe pastor Imana afize ugo rurato agenda yambaye bamuguri surprise akubita ko ipine y'imodoka ari imwe ari moroke agenda hagaze nkuri kubidaguzo hejuru urumva niko bashimira abantu baguhikira tuzambara imyaka 5 ugenda nibirenge kugira niki gifite pesere kuko babazi ko kizomyoka niko bashimira abantu kazi hise rero nagiye muri jone imbere n'abashinga mateka niyo yo bari je mwakinye ego ndaze ko musha mwakinye gaming mu muzane mwerekane uko arososa rero yuko atabibiye amajwi uko yarabibiye mutari kumuho busa nimba no kuduhuma maso ntaco mwara mu mara maji twarabibonye imbere y'abantu akabona nijwi rimwe byibuze iyo mu mahano uburenganzira kitora basi nijwi rimwe ubusa Pierre Dogiteri Pierre Caraveri kazi mvuri hise nyene izina n'iryo muntu ndabashimiye inshuti zanje reka ndeke ko barandira uyu munsi twariko twivugira ku inkuru y'incamugongo kuri generale Aregio Mbonyoni na Iyasante bahuye n'uruja gusenya kubera ko babatse ubutunzi bwabo babatse uburenganzira ku kuvyo bari bafite uburenganzira niyo mpamvu vize ati bahuye n'uruja gusenya maramba barira ahantu maravyumva namwe ntibahuye bahuye n'ikintu cyoroshe kweri none ubasha bahugute nigeze ukavuga ko avagurisha inzu imwe muzo babarekeye hanyuma bace baraba ukuntu baramugimurira ariko niyaherana no bizashe bigenda gute ni kibazo cy'umwanya hagataho murazi ko arabajenerali bavuga ati muri kure abandi ngo wapi abandi ti mugumizeyo ndayishimiye ti je wujye ndamurekuye agahunyeza amaguru hanze nta jambo numva mfise muri sendede ati hajya rero ndemera mvube n'umutwe bamene kandi bazawumena ko muri kumana nyana na mwese gucya mwese muri kumana nyarana muzomena ni mitwe turi ngaha twe tuzoguma turorera iyi filime tugirabira kure ni filime basha ni filime vraiment kandi izogira finale komba ya mwisho tuzoraba ro umuntu assassin nimba zoba Bunyoni ariko reka ndabwira akantu kamwe muri filme harabamo metre hakabamwo na assassin reka nivugire abantu babiri assassin arabanza gakubitwa no muri no mwibohera kajayo akanyagwa bakamukubita no gupfa gapfa agasigara kuburuyoka aho mucamo vyumva ku munota wa nyuma uzubona haguruka gatagira kuzicanga metre yavyimbye ngo nagushize mu ibohero ngo ngiziki yari yavyimbye akavyimba ngo ni generale ngo jengo hotel ubwo mu generale ukazubona assassin aramudokoye metre ngo agashaka kubita hasi mbere keshi komba ya mwisho marabize ko bigenda aha anya si generale murakoze rero murakoze ndabashimiye inshuti zanje ko mwafasha akanya ko bana nanje nanjye sinora kubashimira kuri uyu munsi nyene wigenekeza ya gatandatu nyene 2024 reka mpinire ngaha ariko mukanyiragaruka muri bya bindi biganiro by'amakuru atari kwivumbi n'ubutuma mwaduhaye turaza kubugarukana tubu basangize twamaze kubutyorora God bless you.